no woman a di kaya or trekoma Timotio Tibaco.
Paulo, Christo Yesu suma for. Said the young Jim Quenya and Coponia Radi Christo Yesua, or near any that saw no share. De coma Timotio, our AM GDM or Banu cream. Adom, Obrohunu, Asum Jue, free a genian copon, near Radi Christo Yesu, Nkao. Said the Amico Macedonia, Mistra was set in an episode, now what to Nipa before. Saw one trench a chair for fro, and so on tear and as a 7 year at war. I near we are I won't see me some moon, singing a couple of fear here, a woody dear moon. They put to some nobot any or dry if we are come a crown, near Hunimpa, Nijidi and Conton Pony moon. And none a binum one trim one danico in saying who woo. Beso a yam ratcher for. Nance wanted the worker, Nidia was shamudin was here. Near him Sam Rano, to be this so set a tear, a ye. Only noon him Sam Rebin Nahoma or Trinini. Na eda homa mrato fo won a won fere onyankopon ni bone ye fo won a won huntie na won hu agufi eja ne na ewudi fo ni pekum fo ejuma mo fo ni won a woni meemada ni paton fo atro fo ntanto fo ni bibia eka ho a eni nchirechire pa no di asie se de ahoto onyankopon ni mo nyam asempa wodi ahye me nsa no tie no. Na me da yen Awurade Kristo Yesu a o hye me din no ase. Sɛ wo bu me ono kwafo de me a hye osun no mu. Me aka ne me yemusu bɔfo ne ɔtafo ne oni adinfo. Nanso wo hu me mɔbrɔ. Ebi sɛ na me nim na me yɔ ono gye aman nyima nnie mu. Ne Awurade adom dɔ so bro so didie ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu. Ɛyɛ no kwasɛm wo ɛsɛ sɛ wo gye kraa. Sɛ Kristo Yesu ba wiase ba gye ne bɔne afo a mina midi wo mu kan nanso ye nti wo hu mi mobo samia midi kan mu na Yesu Kristo beyi abojo cheri ni na adi di aye won a wo beji no adi akoda ankwam no hweso nanso mre santin hini onyankopon kura ompro a wo hu no no eni die ni anmo onyam nka no mre santin fin santin amen taoka sa cheri na midi mi hye won sa me ba Timotio. Said the D. Sema or Cano, who can no tiano. Said Faso con or Copano. Nenya Gidiania, who nipa, a binwe gemu, no gua suji di hono. Won't move in him menu, ni Alexandro. I may you or Mama Satan. So one chum was so, now one cabus is him.
Timotio Muma, a dikai, Timmy, no.
Nafe, dear dinning in our kino. Me too for sir, one young cotosre. Mpaibo, Odima, ni asedam mani pa nyina. Ma hemfo, ni won a wodi tumi nyina. Na ye atena sikom, na ye ho adwe, onyame sompa ni abrabo a ehu ye nyam nyina mu. Na ye ye, na eso ye agye nkwa Nyankopon a, opese wo gye ni pa nyina nkwa, na oba nokre nim die mu no ani. Na Onyankopon kro na owo ho. Ni Onyankopon ni nipa ntem gyina fo kro. Oni onipa Kristo Yesu a odi ne ho ma asagyede man nipa nyina se enya adanse ebra wo ahyemu eno na wo abodi ahyeme osenkafo ni osomafo me ka nokre mi ni atro amanaman kyerekyerefo gidie ne nokre mu enti mi pese me ma bom paye man nyina man sai ho tie so a ebufuo anaechinye mem sanso na man hyenta ade a ese mfe ni ewu ade ni adwunumutie keka won ho enye mesawo anan sika anan hwenepa anan taade ewo boa mu na mom nnwuma pa ese ma woyi onyame som kire mu ma nye kom su asem no ahobrasie nyinaa mu oba ade me ma no kwan se on kirekire anan se oni obe ma so na mom onye kom ebiso wo bo adam kane ansa na hawa edi ho. Na enya Adam na wodada no na oba no na wodada no a okotun mra nanso se otena gidie ni odo ni ahotee ni adwumutie mu a obegye no nkwa na bawo mu
Timoti onguma a edikan timiensa
no kwasem nie so bi pe hwefujuma wa pe ejumapa nso die se ohwefo ni se wonya ne ho asem bi nka oyɛ oyire ba akukunu ne ni so da ho na dwunim tie oyɛ ne ho wese opɛ ahohoye ohunu nkyerɛkyerɛ onye osadwam onye popopopo na mom ɔdwo onye tutupɛ onye sikanibrɛ odi ɔno ani fie so yie ma ne ma hyɛ nase anim duro nyinaa mu na so obi nhunu ni fie so di a ebe ɛde na ɔbɛhwɛ nyankopɔn asafosoɔ onye abɛfo na wanhoran hwe ɔbonsam atemmu nanso ɛsɛ sɛ wɔn a wɔtete ho no bɔ no din pa na wanhwe ahohora ne ɔbonsam afidie mu asafo mu asomfoɔ nso ɛsɛ sɛ wɔn anim yɛ duro wɔnyɛ anonta wɔnyɛ asadweam wɔnyɛ adufudi pɛfoɔ wɔde gyidi ahu ntasɛm no sie ahoni mu a ɛmu tie mu na wɔn nsɔ yeinom nhwɛ kane na sɛ asɛm bi ne wɔn ho ansa a wɔama wɔ asom mma no nso anim nyɛ duru saa wɔnyɛ nsekubɔfoɔ wɔani so nna hɔ wɔnni ade nyinaa mu nokorɛ asafo mu asomfoɔ nyɛ ɔyere no maako maako kunu no ni wɔn mma ne waa afiafi so yie na wɔn a wɔsom yie no nyɛ nnyinasoɔ pa ne nnam bebree gyidi a ɛwɔ kristo yesu mu mu m'ani da so sɛ mɛba wo nkyɛn ntɛmpa deɛ nanso meretwerɛ yeinom abrɛ wo ansa na sɛ ebi a mekyɛre a woahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu wo berɛ a nyankopɔn fie a ɛyɛ nyankopɔn teasefoɔ asafo nokorɛ dum ne nnyinasoɔ no mu na adeɛ a wɔde nokorɔ ka sɛ ɛso ne onyamesom pa ahu ntasɛm no onyankopɔn yii ne ho adi honam wɔbuu no bem honhom mu ɔyii ne ho kyerɛɛ abɔfoɔ wɔkaa ne ho asɛm amanaman mu wɔgyee no dii ewiase ɔfaa no kɔɔ soro animuonyam mu
timoteo nwoma a ɛdi kan ti nan
na honhom no ka pefee sɛ ɛkyerɛ nna bi mu ebinom bɛfam naadaa honhom ne ahonhommɔne nkyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afiri gyidie no ho atorofoɔ nkontompo nti wɔn na nhyehyɛɛ ano atwa wɔ wɔn a wɔahoni mu wɔsi awadeɛ kwan ka sɛ wɔntua wɔn ho nnuane a onyankopɔn bɔɔ sɛ agyidiefoɔ ne wɔn a wɔahunu nokorɛ mfa aseda nnibie no na onyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na sɛ yɛde aseda gye a ɛneɛ nsɛ sɛ yɛkyiri biribiara ebisɛ wɔde nyankopɔn asɛm ne mpaabɔ na ɛte ho sɛ wode yeinom kyerɛ anuanom a wobɛyɛ kristo yesu somfoɔ pa a wɔde gyidie ne nkyerɛkyerɛ pa a wodii akyire no nsɛm ayɛ ne no na mmerewa na nsesɛm ahuhuo no deɛ gu na bɔ onyamesom pa ho mmɔden na honam mu mmɔden mmɔ ho mfasoɔ sua na onyamesom pa ho wɔ mfasoɔ ade nyinaa mu na ɛwɔ nkwa a ɛwɔ hɔ yi ne deɛ ɛrebɛba no ho bɔhyɛ ɛyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wɔgye koraa yei nti na yɛyɛ adwuma berɛ ne ɛpere ebisɛ yɛde yɛn ani ato onyankopɔn teasefoɔ a ɔyɛ nnipa nyinaa ne titire no agyidifoɔ agye nkwa no so yeinom na atuhumfoɔ na kyerɛkyerɛ ma obi mmu wɔ aberante a woyɛ no akumaa na mmom yɛ agyidiefoɔ nhwɛsoɔ ɔkasaa mu abrabɔ mu ɔdɔ mu gyidie mu ahotie mu bata kenkan afutuo ne nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ mɛba ma wo mu adom akyɛdeɛ a wɔnam nkɔmhyɛɛ ne mpanimfoɔ nsa a wɔde guu wo soɔ no so de maa woɔ no nna hɔ kwa yeinom ho na bɔ mmɔden yeinom na keka wo ho na wo nkɔ so adaadi ade nyinaa mu wo ani mmra wo ho ne nkyerɛkyerɛ no so na tena mu ɛfisɛ woyɛ saa a wobɛgye wo ho ne w'atiefoɔ nkwa
timoteo nwoma a ɛdi kan ti num
mpoopoo w'ani nkyerɛ ɔpani na mmom tunofo sɛ agya mmeranteɛ sɛ nnuanom mma mpani sɛ ɛnanom mmabaa sɛ nnua mmaanom wɔ ahoteɛ nyinaa mu di mma akunafoɔ a wɔyɛ akunafoɔ ampa no ni na sɛ okunafoɔ bi wɔ mma anaa manana a wɔnsua onyamesom pa wɔ wɔn fie mu kane ntua wɔn awofo ka ebisɛ yei na ɛyɛ na ɛsɔ nyankopɔn ani na deɛ ɔyɛ okunafoɔ ampa na aka ne nko no ɔde n'ani tu nyankopɔn so na ɔkura nkɔtɔsrɛ ne mpaebɔ mu anadwo ne awia na deɛ ɔbɔ ahohwie no deɛ ɔyɛ teaseɛwu yenum hu nakasa kire na wo nya wo ho asem bi anka na se obi nhwe ono ani nipa ni titire no ni fiefo a wapagidie na oye onipa boni sine de onyi ni wonfa okunafo a onye ni frinhye adio sian nhye na mom wonfa de waware kunu baako de odi no ne ni nyuma pa ho adanse se waye ni ma se waye ahohoye se wahoro ahotefo na ho se waboa won a won huhia won se wadi adwuma pa nyina echi a na ekunafo a won nyinye de mfa won na se kristo ho funu won a won pese oware na wonya temo se wa paka ni jidie no na emua nso na woye ani hasua afie mu chinchini na enye ni hanko na woye na woye anokrokro ni tretre nso kikan semu a ense enti mi pese won a won nyinye no ware wo mma di efie so na wo ama otamfo ho kwan se oni atem ebise ebinum amane akodi satan e chiri dada se oba gidi ni bi wo ekunafo a onhwe won na omma no nye asafo no ade so a na wo ahwe won a woye ekunafo ampa no mpanimfo a wohwe asafo no so yie no won fa ni die mmo ho nni won ni titire no won a woyo asenkan ne chekyere ho adwuma na twere no se nntwi a opori eburu no nsi na no ni odjuma eni aketu ase no nti asafo mu pani no ho nkrobo ji adansifo benu ana abasan num won a woye bone no you are ten won nyina anim na won a aka no nso asuro midi wa adanse onyankopon ni urade kristo yesu ni abofo a wo yi won no anim se hwe ye num ye na wo ampre wo ho ammu aten nso wo anyo bibia nyi mu nso mfa wo nsa ngu obi so ntem na nso mfa wo mfra ibi num bone mu si wo ho kron num nsi wo nko bio na wo yefun ni wo mra a wo taa ye no nti num bobe saka kra bi nipa bi num bone daadi di won anim di won ko atemu na ebinum de nso di won akyi saa na nnwuma pa nso da edi ansa na de esono no ntumi nhunta
Timoty onguma edi kan tinsia
nko adodo a wo ko nu ase no mu won wura no se enidi enyina ase won ne nyankopon di ni nkyerekyere no ho anwura na ma won a wo wura no magidifo mu won enimti ase wo ye anua no na mom won som won yie ebi se won a wonya ye yo no mu biribi no ye agidifo ni adofo yenum na kyerekyere na tu ho fubo so obi kyeren kyerekyere foforo na wanpeni ye urade yesu kristo nsem a eye no ni kyerekyere a edi ko nyamesom pamu a wahoran na onim hwe na mom oyare akyinyigye ni nokotwira a de fre mu ba ni nitan kunsun kunsun isekuro nipa ho adwe mone manso twa ese nipa ho adwe mu aseye na nokre abɔ won a osuse onyamesom pa ye adepede na onyamesom pa abujuo wo mu ye adinya kese yanfa hwea mawi ase na nso entumi mfa hwe mfiri mu nkɔ na se ye wonuane ne de ye dikata ye ho a moma eno anɔ soma ye na won a wɔpɛ won ho anya no hwe so hwe ne afidie ne nkwase akɔno a enye manipa na twi won kogu ɔsɛye ne ɔyera mu mu na bɔne nyina nhini ni sika pa a ebinum di ye kyerɛ yira akwan na wɔde yia pii wo won ho na wo nyankopɔn nipa de dwane ye no na ditrin ni onyamesom pa gidie ɔdɔ boasetɔ ne ɔdwo akyi kugidie kopa no so dan kwa a wɔbɔ odin frɛ wo na wo pa emu kan no yie adansefoɔ pii anim no mu metoofoɔ onyankopɔn ɔma nneɔma nyinaa nkwa ne kristo ɔpa emu kan no yie din ho adanseɛ pontio pilato anim no anim sɛ hwɛ ahyɛdeɛ no so ma dɛm anaasɛ asɛm bi mma ho kɔsi yɛ awurade yesu kristo aho yie so ɛno na deɛ ɔbɛkyerɛ ɛberɛ a ɛsɛ mu ne ahotɔtumfoɔ koro no ahene mu hene ne awura no mu awurade deɛ ɔno nko ɔdaa nkwa a owuo nim te hann a obi nya ho kwan mu deɛ nnipa mu biara nhunu no da na obi antumi nhu no no ono na enidie ni daa tumi wo no amen ahunya fa wo wi ase kasa kire won se won nwini akukuroko se nso won fa won ani nto ahunya de a eni ho daa so na won fa won ani nto onyankopon man ya di nyina ma no do so se ye nie no so se won nye yie inya won hu nyuma pa fem se won cha de efe so na won santene na won fa nhyehye fa pimpanto ho ma won hu nsie daa kye na waso no kran kwanu mu o Timoti o pedi e wodi a hye won sa no so dan won firi senhu hu a e ho ntie ninim di a wo boa frɛ no sa no a chi nyisem no ho enu na ebinum yi kyerɛ ye tree gidie no ho adom kamo.